bikuru bikuru twavuganye nuko ubwa mbere na mbere tumuhaye ikaze mu gihugu cy'u Burundi kimwe amahoro n'umutekano kandi uko bose babibona yuko uno munsi turi mu bihe byo guteza imbere abenegihugu na cyane cyane mu gushyira mu ngiro ibisata byose twumvikanye ko tugenda turavoma muri cya gitebo kimwe gikuru kijanye n'umugambi w'iterambere bwo guca Burundi 2018 gushika 2027 tweje turamubwira yuko turanamwibutsa yuko hari hamba proje ashika 12 afatanye igihugu cacu conyine ubwacu kuri uno mwaka w'2022 hanyuma akaba mbere n'amaproje manini manini abiri aduhuza n'ibindi bihugu duhana imbibe ibyo byose ibanki y'isi yose ikaba yaratwaye imbere yuko bazofasha muri ibyo bikorwa mu gutanga uburyo gushyira mu ngiro ibyo bikorwa duca turamubwira yuko icyifuzo cya leta nkozi leta mvye y'u Burundi ariko twotebutsa gushyira mu ngiro ibyo byose tuba twasezeranye duca turamubwira koko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi yuko ibintu byose byateguwe biri ku nkaratasi yuko turi ngakwiye tuvugane duca turavugana n'umufasoni bakwanda baje bazananye turamuha mbere n'uburenganzira bw'uko ikindi cyose cumi inzitizi cy'uko ayo maproje ataja mu ngiro n'ingoga n'ingoga yuko amarembo yuguruye kwacaza buno nyene haba mu bushikiranganji bwa mbere haba mu biro by'icega cy'umukuru w'igihugu ndetse mbere no mu biro by'ibyanye n'icubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko ashobora kwinjira kugira ngo turabe ingene ku ruhande rwacu atacu tuma na kimwe uburyo bwategekanijwe n'ibanki y'isi yose ko bushikira igihugu bashikira n'abenegihugu.